Uthanda wena wedwa ufuna wena ufuna wena ufuna wena wedwa inhliziyo yami
inhliziyo yami
umoya wami
umoya wami
uthanda wena uthanda wena uthanda wena wedwa ufuna wena ufuna wena ufuna wena wedwa oh promise me baby angeke umpule inhliziyo yami so can you be mine and can I be yours Now I